Hello viewers, it's Laikipia University Chronicles.
Yoka ni chini ya kitanda. Wewe.